phakathi kwethu kwimisebenzi lolu hlobo abantu bafunda uzibona iinkokheli zabo nabantu babona etivini nasemaphepheni abafunda ngawo samane ke sithi gqolo ukuba sazi sibangubani na okhoyo phakathi kwethu and as such we ask all the ushers so please let us know who deserves to be mentioned because we won't know we won't see them because nibomi bakho umnyama please help us so that singashiyi bantu abalele bafaka baziswe ebantwini on that note I would like to pronounce or announce the presence of General Namano, the former chief of army, Ulapa Atikwetu. As well, there is General Titi Matanzima, who is a retired general as well, who is presently the military ombud. General Mfukeng, who is a former APLA commander, he is in our midst as well. And Bonlapa Azemvama Matodina Ukona, no mayor we Chris Hani municipality, who can see now Ukoyo. Siya kwamkela na we ba Ukoyo. Inkosi. Siyambele phambili ke program yethu asazi noba sefikile na umama uThali. Kaloku uba uzikhali uzalwa emaTshaweni. Siyabona ke into ba kube makubekho umuntu wasemaTshaweni ofika athethe enza amazwi emela elokhala semaTshaweni. Akufika ke maqoqwa nani maqithi bafana ninceda nisiqelele enzele ba aze ngaphambili. For now we are going to proceed and ask into ba uMzimasi Rhotho ongumqithi. Umama uMandisa Makwethu oyinkosikazi kaba uzikhali uzalwa emaqithini kwaRhotho eBhololo. Balapha abantu bakwabo sibabulisa ngembeko. Sibabulela kakhulu umsebenzi abayenzileyo bencedisa udadewabo, udadewabo wabo, umama wabo ngokwanga elixheqo nesisankonde salotata simthanda kangaka. Inkosi kakhulu uMaqithi uMzimasi ke uyacela into yoba aze ngaphambili azokwenza amagqaba ntshintshi ngalobawo wethu simthanda kakhulu. Is again great.
Mandibulise uprogram director bobabini. Into engazikwazi uyenza ke kucalucalula yonke le nto nje. Inkulu kakhulu gidi for mna. Ndiyandibona uba nandimfutshane. Nalo tata ke sindigaye apha wayemdekithi kunam. Ndingathi ke ngelinye ngqanga neentsiba zayo. Ngusibali wam lo. Ungandiboni uba ndingakanyanana wena ngoba kaloku uMandisa lo ngudadewethu umafungwashe katata waze wazekwa ke yile ndoda so ke akanaba ngusibali kutata ngunyaka kutata ngusibali ku noba ngabe abe neminyaka imingaphi ungajoki iminyaka usibali ngusibali noba ungakanani mna ke ndizawuthetha nje ayizukudwaba yonke into le shem ngoba hayi ndilitika uba liciko shem ndingakufanele into uba ndiliyilo hayi ndiloyilo bakhona ootata abandaziyo apha ke apha ababehlala nalo tata kwelaa cala sokengasewaita ndike ndasebenza nam ke kwelaa cala wayandazi oba unyimbana nje ndambona uba unyimbana uba uMakwethu ke lo usibali ke lwa ayibe ngusibali shemkuthi kuweske khona ngokuba sithe nje basibangaka sabhujela ngabo bonke abazali bethu wangusibali wangutata kuthi kodwa ekuba engusibali akukho nto bengasenzeli yona lo tata nabanye abantwana bethu beodadewethu bakhulele kulo tata eseyiqamata bekuke kulawo bhisha kuye nendawo ethetha ngelibode pha ndike ndaye eselibode ngeke shaye kuwafuduswa bhekiswe elibode ngelo xesha lakudala wafika walima napa. Besi kwa zumu nana ke, kakuluge gulo tata. Emango yake napa ekai, ekai gulo ape mkwenja kufichana. Ap e bolotu. Kote weka sozo poswe, na ipina indo esina yupa. Noba ye mnandi, noba ye bi. Embi genja uba hindwe njengali. Emnandi genja uba imichado. Tengwe uba seya ngaba imichado. Mbe se kaba gile uwa zipati. Uba into mbuse jilo nyabe, jibe zipati. So kebe si vuna lukulu gebulo tata. So onge gula femili ya kwa kiti. Ifemili ya kuti, inafanez nizi. Hiya kele ya kwa kocho yotu. Ay, kukoto umziloazi yewe. Kota zinizi fanza panga makiti. Sikaba kuitwaliza na adle njene wengashi na ubisa songi. Nja naikombe kapela nila loto. Ebe nga keti fanike ya kwa koto yoto. Ebe siya guzo zonge fanize jewa za shuki ile nji zinizi. Singa makiti za zba yena uzege kwa kiti. Endo uwe spini ungu sbali wabobogo nyalaba kwa kiti. Noti o isebo nyalaba kwa kiti. Hai. Ako ngusibali kwa kutata hai. Ngusibali apa kuti. So beka uko ndo singa inga inzi kwa nasema simini betu ulimile. Aku zisilo kuchaka nati besi fumana kwa kwa kuchaka ufuna pa ula kamata. Kwa ta nati besi kia simine jise. Ewe kenge shile ula kamata yake. Siye nati simine jise. Nongo jika matoda. Adufuni kia kucheta kakulu betuna. Na wabonga abantu wazala kwenye naye. Baya sazi, nati besi bamba na ngolo shobo. Na yeka nezi ndo kule familia kwa makwetu. Besi siva kwa ngaye apa siye, singala makwiti. So kwe nati, jenguwa sile familia kwa makwiti. Sila teke lege, ile ndo jayi usbali witu. So, asina weza kakumbike. Itesha lifigi lwa ala ndulele ili. Nivile na kuyo buchwa kwa useme zika kulu lotata. So it's not just here, but a problem with all. It goes.
Inkosi Bawo Mkriti. Inkosi Akulu Galoma Azwi Amnandi Ateta Gosubaru Wako Bawo Uzthal. Siya kubake siya pambili. Si vile indi uba ufigile umama unolusapo uchali. Kutu wake wamba nunyana wake unkosi ubulelani kiali apa katukora nai. Kutuwa likala kwa kiali. Guia oza wapambili ubao unkosi ukiali ubulelani. Aza umela umama wake okoyo nai. Anol sabu. Itani anol sabu. Ukona pekaya nai. Bao ukiali mastele wenake. So siza wapambili mkerazi. Uo titela umamu. Unkosi.
Kwaisha, ndia ufuna nje kutu mshali nga pambili nga nintzi bazayo. Ndia kapela ke ubage koba kutetwa kuteta manda bacha, pezu kumdu umkulu. Kota ke tina asilika ala kwa kiali, si bacha, si njena, ute umtlegazi. Ze siti, apa kumza wake. Ibi yi, zenga nekazi lena. Umtu ono ngumo. Umtu ono bubele. Ebe siti noba kuphaka abantu abangangu wabe ngaka kule ntende ikhe waqaphela into bana nguwe lo uvela kulonina athi kaqhopha beqaleni kwami bazawudlula bonke oko kuchupha beqaleni kwakhe esebenza into bana yakhe eve impilo yakulonina olotra sithetha ngaye kuzikhali ke uzalwa kucendane idolophe ugqibela ke kwelizwe ngapha kwayo iMelika ngoba sivala lolwandle Imbala ulonina ke ebeyithanda kakhulu ngoba ibinemfazwe phakathi. Singabantu bakuqendane sisuka eGqedera elikhaya lakwaTyhali abaphesheya kwenciba. Thina sive ngaye imbali yofudu kwaTyhali ngexesha lofika kohlanga lomhlophe. Losihla ulwandle. Into ekasixelela yona ke uye wathi into ebangaliba uTyhali emke kungenxa yobana oluhlanga lomhlophe lalufuna ukubhukuqa lonke ilizwe. Kwakho ke into ethi ke uTyhali noMaqoma mabehle ulwandle khona ukuze abantu bamhlophe baphuma kolwandle bagadwe bangasaphinde baphume bavalelwe apha elwandle. Kanti loo nto yenzeka sebengaphakathi. Soloko ithetha ke into ethi ke utshabo luphakathi kwethu ke lwenze ubukhosi bajongelwa phantsi bade bagululwa baphela uthi ke mabuyise kobukhosi ke ngoku. Siyazama ke ukuthi ke lonke ixesha xa edibana nomzo kaTyhali ebesoloko esikhumbuza ngembali yokugululwa kobukhosi nobuhlanga nobuntu bethu. Esike mabuyiswe ke obo buntu. Zonke izinto zibuye ngendlela yazo. Ebesibalisela ke nangemfazwe beziqhubeka kangabana sanda yazi thini balo mhlaba waseQumrha ngumhlaba kaNkosi uNhlikithi. UNhlikithi ozalwa nguDike, uDike ozalwa nguTyhali. Siphethe ke lo mbali ebesinikwa ngulotata. Kodwa ke siyabulela ubana uthe elala sesikufutshane into yobana lo mhlaba waseQumrha wonke ubuyele kumkhosi wakwaNhlikithi ngenxa yempembelelo yakhe lotata. Mhlawumbi ke kungenzi kuzatywala ke ubhiyozwa phaya eQumrha kusithiwa mhlobo kwaTyhali ubuyisiwe yena ozawube sengekho kodwa impembelo yakhe izawube isashiyekile. Nangexesha abheka elibode besiqala thina uyivula wasemakhotyana ebefuduswa zizirhulumente zangaphambili kodwa bezingayazi ubana into lapha esandleni sakhe iyakwazi umondla umntu ahluthe. Emakhotyana nam ndikhe ndayofika singazi noyazi le ndawo ndambuza uba yintoni ekubeka apha. Wayenegama ethi yeyi awuna-ID mntakamsa. Le idea ke into ethi ke andihlelanga kakuhle. Ebesuswa kule ndawo abekwe kule ndawo. Asuswa kule ndawo abekwe kule ndawo. Nathi sathi sayinxalenye bana xa sizombona apha eGwatyu apho kumakhulu wayendele khona. Naye siye kule ndawo akuyo. Amasimi ebewalima kangangoko esithi sizifunze ukuxhomekeka. Yenza into oyiphiwe ngumdali wakho ngezandla zakho. Ukwenze uba olutshaba luleqa libonto bana alinanto liyenza ebomini bakho. Ekugqibeleni ke apho alahlwe khona ebefika afake ikhuba. Kuvela ukutya afuduswe apho nalwe ndawo sikuyo ukwalifaka ikhuba apha emva kwethu igadi yakhona ikhe yanazo ibhathanathi kodwa inxa yembali lakhe lo mhlaba ulele. Siyafuna ke ukuthi ekugqibeleni ke ayimenzanga nto into eyamhlukumeza ekugqibeleni ke uphele ubomi bakhe uphele busaphelele nathi sakhona kulonina ke kuthiwa ke zesithi ke apha kuba ikhala kwazikhali ekugqibeleni ke bakwazile ukuzala abantu bakwaTyhali bade bazala kunye naye. Isizwe sonke saxhamla inkosi kakhulu mhlawumbe ngaphambili ndabulela.
Sibulele kakhulu kuwe bawo uTyhali. Masiqaphele ubukho bukamphathiswa ojongane nezemfundo uMdlangathi utata uMandla Makhuphula okho apha phakathi kwethu xa unophakamisa nje isandla Mdlangathi. Ngoke umphathiswa ojongane nezemfundo kweliphondo siqaphele. Usonyuka njalo uzawuhlala apha. Siqaphele wena zikhali. Usekela mphathiswa ojongane nezezimali kuMzantsi Afrika lo utata umcebisi Jonas. Nyuka zikhali. Nyuka zikhali uthenwa nepafu zikhali. Uthini lento yakho zikhali? Uthini lento yakho zikhali? Ngenzela into yoba lama Afrika angacingi into yobayisingcwaba iso sawo khanditsho maAfrika ngeli xesha sihleli izithethe eza kwenyuka izwe lethu yeAfrika siqala ingoma apho kuni maqabane
Powerful.
Bambe! Africa, my new Alamaton. And then tell Mania Kusha, tell us a lot of up. Makalo man's grown down. Songwa by Kawa Lamakawe. Say you well, Tata Makwechi. Good night, Sky. Bambi ngoma kwenza lintoba izithethi zigqibe zonke from the co-director olandelayo
yamnandi lengoma yamnandi lengoma qabani kuba nje ke ukukhathwa kwegorha neqhawe lesizwe siyabulela kakhulu samaye senza kanjalo enzela uba ucace uba uhambe indoda enkulu esiyithandayo xa kuza ke ubawo uKhimi Makwethu esimaziyo yazi ukutsho yena ndiyayazi loo nto into yoba nguye umpicothi izincwadi omkhulu walapha eMzantsi Afrika ubawo uKhimi Makwethu uthembekile ngunyana walapha ekhaya ngunyana walapha abekhaya ncama uzikhali nguye ke ozakwenza amagqabantshintshi emele ikhaya but phambi koba eze we have also noticed into yoba ukhona phakathi wethu uprofessor uWiseman Nkuhlu uprofessor kuthi ndiyamazi nonke ke kumabakala ngamabakala ulapha phakathi kwethu naye. Welcome Prof. Good to have you here. Thank you very much. Bawo uzikhali yizaba phambili ke mntana makwethu.
Thina sizwe. Sizwe.
Wow.
ukapa utata ubelona izilake elwela lo mzansi afrika sazi footsteps sikatata sihamba kuso. This was a true and a dedicated leader. Tata Makwethu, over to you. Aye, 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 Makabai. Aye.
Israel. Africa. And the end of Kanega, parting guns or up, Akuba, bendiqambe ingoma apha kumentloko kodwa ndizayiqamba nangoku. Le ngoma lena ipha kwezancwadi ezibhaliweyo zasetshitshi u-214 Msindisi Wabuni. Bendicela ukuba sihlatyelelwe loo ngoma leyo uqala kule vesi yoqala uyotsiba kunumber 7 nonumber 8 sivale. Ngalentsasa yanamhlanje nam ndithi mandibulise kubo bonke abantu abakhoyo kulomzi wasemaqucweni satsho somelela. Xa ke sizokuthetha ngotata omncinci namhlanje kubalulekile into yokuba sikhumbuzane thina silikhaya ukuba sazintoni na ngaye. Inyeke kuphela into endizawuyibalisa incinci nje ngozikhali. Into yokokuba lithi xa likhala elaa xilongo ngecala emva kwentsimbi yesine kusasa umvulo nolwesibini nolwesithathu nolwesine nolwesihlanu nomgqibelo uve elalizwi lisithi ziyabotshwa nobazibhikile zawutya ngaphambili emadlelweni. Kuba ngelo xesha wonke laa mzi wapha ekhaya kunyanzelekile ukuba uvuke abanye benze isidudu abanye benze iti kuyiwa emasimini. Yiloo nto ubona nje xa uhamba kulaa R61 kule minyaka ingaphambili esenamandla ufumanisa into yokokuba kunatapile kunakhaphetshu kunambona babuye bonke abanye besuka kucuwa beze kuchamla kwezi zandla zikazikhali. Siyabulela ke ngakumbi xa ngonye unyaka when Clarence Makwethu moved to Parliament in 1994 and I asked him that now that you have ingrained in your mind this idea that you will grow your own food, how are you going to survive when you stay in Fishhook? Because the only place you can get fresh vegetables here is Checkers or Pick n Pay. And his response was, zikali apho kukhula khona ingca yakuhluma imbewu. Little did I know that he had already organized a small plot of one person who lived nearby. And the days when he finished his sessions in parliament, he would go in that spotless white shirt and gray pair of pants with only a spade in his hand and no other tool. And that was who he was, because he believed that through the spade and tilling the land, everything was possible. And many of the generations of people that lived among him will bear witness to that. Kuloko thina xa sisithi indlela enhle mqocwa siye sikhunjuzwe amaxesha amaninji ngezo zinto wasiphathisa zona. Uthi ke umzika makwethu kulo mzukulwana kaSigcobo, kulo mzukulwana kaLeko, kulo mzukulwana kaNgiso, kulo mzukulwana kaHlaphe, kulo mzukulwana kaMtuse, kulo mzukulwana kaKhebenishi, kulo mzukulwana kaXhweya, kulo mzukulwana kamakhwethu, kuhambe kakuhle Jojo, ndiyeka ndizana, Tsolo bentonga, Ngosi.
Kumele, it is human to be emotional when we are bidding a farewell and a good night to utata umakwethu. Utata wesizwe, utata osikhulisileyo. Yebhayemont, huk!
Shayama, bamuzembele, shayama.
Chow!
Konu zimbi, wenu shayama kul.
Kuma!
Zimbele, zimbele, shayama kul. Wena zembe, wenu shaya mapul. Wena zembe, zembe, shaya mapul.
Wena zembe,
zembe, shaya mapul. Wena zembe,
zembe, shaya mapul.
Yeah.
Africa, senzakala lixesha, masibambe ma Africa. Bopha qabane bopha, bopha ma Africa bopha. Siyabulela, sicela ziphulaphuleke kuza olandelayo umuntu ozawenza amagqaba ntshintshi ngoba uzikhale. Enkosi yengoma imnandi kakhulu. Utshilo apha uzikhale ubawo ukhini makwethu ntoba utata omncinci wakhe siyayazi loo nto ebephila ngembewu nomhlaba. Abantu ke bebethotha naye kuloo mbakala balapha nabo bebelima naye kweli lizwe lalapha eQamata naphina apho bekhoyo phofu befika lime uba uzikhale. Kodwa ke apha ebathenjini ukhona umntu ekuye wacela intoba azokwenza amagqaba ntshintshi ngokuthanda kwakhe umhlaba lo usebenza kwakhe esebenzisa imbewu kuphume into etyiwayo. Uba umayenzeke cela uza phambili uzokwenza amagqaba ntshintshi ngoba wo uzikhali. Enkosi.
Makigoma.
Makaze ngengoma, makaze ngengoma.
Inkokheli ngenkokheli ezilapha ngokwezihlalo zazo nabakwalizwi ngokunjalo naye wonke umntu ozowusitha umhlana kulo mzi katata umakhwethu. Ndicelwe apha kwatata umakhwethu mandenze nje amagqaba ntshintshi nditsale ngebhatyi kuba indlela endlela bendihamba notata umakhwethu. Tsale ngebhatyi kodwa ke ndawuzama ukukhawuleza. Utata umakhwethu akangaqali lula ukungena emasimini, kangaqali lula. Utata umakhwethu ebesithi xa eqale emasimini ngexesha ebeqala ngalo wayesuka nekiriva ehlala kundawo ekuthiwa kusetownship, qhuba ikiriva. Kule kiriva kukho ingxowa yegwane nomhlakulo nereyiki nalaa imbombozana kuthiwa i-watering can. Zonke ezo zinto zizawufika zisebenze phaya emasimini. Into azawufika ayenze phaa uzawufika abhethe umhlaba, umhlaba atyale izithole. Wayesenza amaziko ngokwakhe, wayengaodi izithole munti, wayesenza amaziko ngokwakhe utata umakhwethu. Awube elungile amaziko akayalezeli, uzityala ngokwakhe apha emhlabeni utata umakhwethu. Uyenzile ke loo nto ekungqingongwana yomhlatyana awunikiweyo ngabantu abakhokeleyo, kanti bamjongile ngexesha asengqingongweni bambona into yokokuba no ayimfanelanga le ndawo lotata afakwe kuyo kuba ngoku uxinekile. Kwathi ke kuba iinkokeli zazikwazi ukumjonga umntu noba ephantsi kweyiphini imeko abemjonga into yoba okay ujonge kweli cala, wakhangelelwa umhlaba ophangelele kunene apha ngasetheni phaya eQamata. wapanga la la lomsa wa unikwe wakalu tatuma kwetu wabonaga lapo ebesi akona wenza indo ebu nesari paya nda uyo wenzi chole wachala hapo ikapeshu ngrigala ikapeshu kala wake ikanga kubandi kingi ndo bakwa kusithi za kuthengiswa lo kapeshu kume ezanto kuthwa zi horse and trailer ikhawulwe ishiwa hapo babile besoma abantu abamncedisayo ba ebesene abantu abamncedisayo utata uzikhali akwanelanga ngexesha aba bantu balayishela lento ukuba baphelele bakhona abahlamba icarrots bakhona abahlamba iminqa ezanto ilanto ibeetroot nespinach kubhizi kuyayaluzela kulensimi yalo tata phofu ebekale qhuba ikiliva esiye emasimini ndikhumbula egqitha kum emasimini ngenye imini uthi segqithile arivese abuye umva athi yeyakho le nsimi ndithi ewe tata uzikhali insimi yam le athi kukho umlungwane osanda usuka ke apha uyamazi ugatyeni uba ukoyo ibhulwane kwakushiwa ngupatasini ubuze uba ithini le mpemvana apha kuwe ndithi ke hayi tata uzikhali uncoma lo mbono ulapha entsimini uthi ugcine le nto lo mboni ngalo zakho manje ungawuthengisi nje zenza njani anene le nto ngokuba lo thina into esenzayo sifuna ujwalisa indlu ngombona zayithini kanene ngole nto kadata uzikhali ndacinga uba uyancokola mna ba-esithi bayindishiya ndizakuphathela abantu abazazawuthenga lo mbona wakho kusasa andayithetha le nto endlini mna ndayiyeka ndayilibala into yoba ndizawuyithetha ndicubala okandiqinisekanga uba uzawuza nabantu udata uzikhali kusasa ndisemasimini naw udata uzikhali ulandelwa ziiveni ezimbini ndizayithina ngole nto eziwa kutata uzikhali ehlahlala ndizisele abantu mna ndifuna ukuba neengxowo ezinintsi sizibale thina zibe nintsi bafike nenena abantu andiyazi noba wenze njani kuba abafikanga bandilinda mna apha entsimini bafike bangena entsimini yena wabethetha nam apha ecaleni banaba kaba bantu bendithe bazaza kuthenga umbona wakho kuthe le nto abantu kokule nto bangamiyo kum ndivume ndithi ewe abemi bayakha umbona heyi ixhala ngoku nje elifikayo kulungile ke bayakhala abantu andikange nditsho endlini baloku kho abantu abapha endlini abafuna ukuyazi into yoba sizawuvuna iingxowo eziyi-100 kulo mbona sowulimileyo utyebile heyi ndiyagoduka ke ngoku uzawuphuma ezi moto zintathu zimbini undinike ke ingxowana emhlotshana kwezi ngxowana zasebhenki wathi uzuyigala lapha le mali xa ndifika endlini ndifika ndibaliseleni uba heyi uthatha uzikhala uze neemoto ezimbini phaya ezifike zawuthatha wonke umbona yho ndaqonda uba uba bekuphandle kule ndawo sithetha kuyo ngekuqhuma uthula into enakuba kusendlini alikwazi ukuqhuma oluthula ndacenga ndathula iminqwazi ndisenza konke okushukumayo ekugqibeleni ndagalela le nto bendiyithengisa phaa emasimini o ndaqonda uba noko kufefekile ngoku oluthula beliqhuma lihlile kulaa nto beliyo utata uzikhali usifundise kakhulu thina phaa eqamata utata uzikhali ngumntu wokuqala uthengisa umbona oluhlaza phaa eqamata umntu wokuqala ubeze siyazi into yoba umbona oluhlaza uyathengiswa thina besifuna ukuba liingxowo eziyi-100 sitsho ingokokwane neempuku sizibale kodwa wasitshintsha phaa eqamata sonke sayiloo nto utata uzikhali ke ndithetha ngomntu ondimaziyo nobe ndimsebenzela mna isiqu uba ufuna ukulima inkadi thumela itrektar ndifuna ukulima emasimini ndinkcenkceshile phofu akange sibe nasigqibo soba kule veki uzawulima into enawo ufuna ukulima ngoku ngalo mzuzu kodwa ke kuba ingumntu ondimaziyo uba unabantu abaninzi abasebenzisayo funeka ndiyihoyele nto ukwenzela into yoba bahlale bexakekile aba bantu ahlale exakekile tata uzikhali yinto endisoloku uphangela yonke imihlu isemasimini abantu balambile tshimpendulo yakhe abantu balambile ibingutata obesebenza kunene emasimini umntu waseqamata uyamazi wonke nje uba ibingumntu obesebenza kakhulu emasimini kodwa wayengaqalanga lula uqalekile iveni waqhuba ikiliva esiye emasimini elayisha ingxowa zegwane kodwa ekugqibeleni uye wangumlimi ophume izandla utata uzikhali mhlali ngaphambili thatha indawo yakho ndiyakubambi enkosi.
Nkosi Tata, even though I tell you, how much did you collect on that day? thank you very much, Teddy. I want to acknowledge the leadership of the Pan-Africanist Congress that is here. Present and former leaders, acknowledge the leadership of the Pan-Africanist movement. Elab, my wish in Doba, Wogulala Gaba Uzkar, I'm Africa Manyane. I'm Africa Manyane. Wogulala Gaba Uzkar. Want to urge and plead to you, my leadership, unite us. We have a common vision, we have a common goal, but when we are divided, we fall. Unite us, leadership. Unite us, leadership. Unite us. Isolate. Isolate. I'm reliably informed that Utata oza uthethela iPan-Africanist movement. Utata uMaseko ukhona phakathi kwethu uzawuthetha ngoku. Ukhona utata uformer president, utata uStanley Mukhuba umfundisi. Khona phakathi kwethu. Phakathi kwethu ukhona utata uformer PAC president as well, utata Mutsuku Pheku. Phakathi kwethu zikhona inkokheli the PAC appointed in a national sifumana magama sizan acknowledge ngoba up asiko ku beauty contest. We are not here to say who's better than the other. We are here to say, Dada, you have led us in different occasions. You have been with us, and today you are here to say goodbye. Goodbye, Dada, and good night. Ngoku ke sibokheli zam ndivumeleni ndibize utata uMaseko okhokhela iPan-Africanist movement. Andiyazi noba bakhona abantu abafuna ugwitsha kwelo cala na. Babakhona makakhawuleze azokhokhela ngegwitsho. And sisapote, siphakame sonke, siphakame sonke kasitulayo.
Bantu bakwethu ngothathe nogatha nikhululele ilizwe laseAzania. Better, 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 better,
La tutu mizulu. Kaswenda baza se kwaju. Ashoko mama wakala kukuba kukukindo ta. Koko koko koko. Ashoko mama tembaka kukubele. Go 1870 wa kumkhondo washiyela imbethu yadla imphumbulo yatya kaloku namhlanje sindulula imbokotho namhlanje sindulula umdekentonga engumthomde uyitsibile kaloku imilambo wayigugutha intaba wagudla amathafa wawacanda kwatsho kwacandeka namhlanje sithetha ngeazaniya City Africa yethu icakwa linawo maseko azibale nto uzawuyenza njani na kuba iyatshisa azibale nto uzayiphatha njani na kuba iyavungama yinjomlungu ihlele emnyango wekwezayidudula liziyabla kaloku ikushenqisele le nto ingozi lisendlini akafuneka ukuthi kolothe endlini kuba uyabaduba abantwana impundulo iyabakhaba abantu ngezuzududu
izwe lethu iAfrika viva PAC viva
viva
PAC viva
viva
PAM viva
viva
APLA viva long live the spirit of comrade Makwethu long live
long
live the spirit of Robert Sobukwe long live long live the spirit of Zef Mutuping long live long live the spirit of Nyachipokela long live long live the spirit of Sabelo Kweta Pama long live izwe lethu iAfrika program director mama Mandisa Makwethu and your family, comrades and friends, on behalf of the Pan-Africanist movement, I wish to extend our deepest condolences to you and to say we are with you in mourning. The departure of Utata, Utata Makwethu, a loving husband to you, a husband who had only one wife, a husband izwe lethu a husband to mama uMandisa Makwethu a caring father to his children and a dedicated cadre to the struggle for the emancipation of the African people from all vestiges of colonialism, political oppression, social degradation, and economic exploitation. Comrade Makwethu, Utata Wethu, will be sorely missed. By all who knew him, he was a humble man, just like I'm trying to emulate him. Soft-spoken, just like I'm trying to emulate him. A good listener, I'm struggling to be a good listener, but I failed so far. Imbued by the African values of Ubuntu, he had humility and yet very assertive and very resolute. My first encounter, the comrade Makwethu, was when he became president of the Pan-Africanist movement. This movement preceded the PAC. It was formed in 1989, and it was led by comrade Makwethu. He led PEM in 1989 before the unbanning of the PAC. This thing has changed. Before the unbanning of the PAC. And when the PAC was banned, he was actually anointed by Comrade Zef Mutuping, the Lion of Azania. who said, after I have looked at every leader in the country and outside the country, you are the only person who has the qualities to lead the PAC. And comrades, you must remember that the PAC only existed for 11 months before it was banned in 1960. And at the time, the PAC was attempting to set up structures in order to function as an organization that was geared towards the liberation of the African people. And when the PAC was unbanned in 1990, he had a mammoth task, not only a task of leading Africanists, but a task of also reconstructing the PAC. You see, a task of forming structures that will make a PAC the political machinery that can function, that can deliver on the liberation of the African people. He sacrificed his life. He sacrificed even the life of his family, because Comrade Makwetu, most of his time, was incarcerated. He had spent a total of 15 years in prison, 5 years of which was spent on Robben Island. He had been in and out of prison during the liberation struggle. Yet he never gave up. He remained resolute, and he remained committed to the struggle for the emancipation of the African people. We will sadly miss Comrade Makwetu. There you are. I'm a little bit behind with technology. Comrade Makwetu was a Pan-Africanist par excellence, a Hebrew of the Hebrews, as Apostle Paul prefers to describe himself. Makwetu was an African of the Africans. He lived, struggled, and also died for the African people. This is the legacy he leaves us, as to serve, suffer, and sacrifice for the cause of freedom. At Zef Mutuping, I remember Zef Mutuping, the unveiling of the tombstone at Avalon Cemetery. He was sharing the podium with Comrade Nelson Mandela. He said, amongst other things, he gave us a story of a man who wanted to have his name written on the trunk of a big tree. He said what happened later down the years, that tree had to give way to development. Somebody came, chopped off the tree to put up a house. And the second man preferred to have his name written on a big rock. And the rock also suffered really the same fate, because the rock had to give way to development. But he said another man, the third man, preferred to have his name written in the hearts and minds of the people. And in the hearts and minds of the people, there is no doubt that his name was carried from generation to generation. It is my view, and I believe very strongly, that Comrade Makwetu's name is written in our hearts and in our minds, together with those who preceded him, both Robert Sobukwe and all of them. In conclusion, comrades, let me close by saying that as adherents of the Pan-Africanist camp, we have an obligation to ensure that factional tendencies continue to bedevil us, to bedevil our party, must be defeated. This we cannot achieve. This we cannot achieve, comrades. This we can achieve by doing two things. One, by supporting the current initiatives to unite the PAC. Two, We can achieve this by isolating those who have factional tendencies as enemies of the Africanist revolution. We need to bury our heads in the sand, comrades, like ostriches, will not help us, and pretend that there are no divisions in our midst. That would be absurd. I have no doubt in my mind that we can rise from the ashes like a phoenix and usher in a socialist-orientated Republic of Azania. For that to happen, though, unity is key. Comrades, my plea is that as a fitting tribute to Comrade Makwetu, we must bury our hatchets, unite in order to preserve the legacy of Comrade Makwetu and those who existed before him. Izwi lethu, ya Africa.
Whoa, yona ndibambayo, the last paragraph. Bangaba, bakhona bantu who really want this unity. Bamele njoba asizawucula elikwitsho le Pan Africanist Congress elenza saqina iminyaka bathi sifuna ukuhla nayo. Yihla moya kasobukwe, yihla moya kasobukwe. Inkokheli ngokuba ndizinikwa khonapha ningandimisi ngodonga nindibuze ngompilo president andizazi into ze-PAC bethu mna ndizawuba acknowledge ngoba bebhaliwe khona apha upresident ulihlaphe mphahlele we-PAC andimboni ke uhleli ndawonina nankuyaphaya utata ulihlapha mphahlele ukhona upresident Uluthando Mbinda we Pan Africanist Congress. And morning, Kokelia Mindaba Shelly Pina. Nanguya Gumyama Pendenteni. Nanguya Gwagu same row, a Shelly Utata, Goba Posia Konasia, we unit. Ngoku ke mandi qaphele nokubakho kwa former mayor walapha eKrisani utata uKhatebe utata uSigabi ukhona apha iCouncillors zikhona kungosizi ukuvakalisa into yoba xa bekusukwa engqobo kusiwa kumanifesto kaKhongolosi phaya eBhayi kuye kwabakho ingozi emanyimnyezi kwakho uqabane owayo kulongozi kwasweleka bade baba babini. May their soul rest in peace. Msebenza ukapheli ilizwa likabuyi lonke ngokupheleleyo ingakumbi umhlaba. Umhlaba ukabuyi, umhlaba awukabuyi. Futhi siyayazi sikulombutho wesizwe into yoba nithi Atama Afrika umhlaba mawubuyiswa wonke kubanikazi bawo. Sibambe kahle yona loo nto. Ngoku siya kwi-tribute eza kwenziwa kutata wami inkokheli esuka ku-African kuPan Africanist Congress utata uJohnson Mlambo esiza notata uGwedi esiza kunye notata uGwedi Mkhaliphi. Ndicela kuni ke maAfrika niphakamise ezinkokheli. Hayi mayibenye kaloku ingoma uthi utata uzandincedisa ukuyikhokhela apha izodibana.
Izwe lethu maAfrika sekule nto kwakuthiwe mandise ndiphakamise iinkokheli zethu ezi bendinowuthanda uba binokuqala ngo-give a thought but ke ndizawuqhuba ngolu hlobo sicelwe ngalo. Igerila, 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 ozanzana, igerila, ozanzana, igerila, ozanzana, igerila, ozanzana, igerila, igerilo, igerilo, igerila, 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 ozanzana, igerila, ozanzana, igerila, ozanzana, igerila, Hosanna, we carry la. Israel, Africa.
I'm Africa.
banjalo. Agus banjalo, ucheli pitata, utami plati. Nangia, utata, utami plati. Yabona mos apa kusas nwabe nskata tu makwetu. And that makwetu was not going to pull any person. Sasi se, nengkuno president wa APC, utata utemba koti, kona parapagati. Ucheli pitata ukoti. Nangia, utata ukoti. Ay, eputi, eputi. Akomantu ana mosapententeni. Comrades, we cannot allow this. Apa, we are here for a common purpose. Wonke umntu, if family itema geze and bid farewell to that makwetu. It is not very much matured that we boo one another. Tell us nyamezela neni, masinyamezela neni, zaunika utata, Umlambo, oza uteta, etetela IPAC, kuwe tatamu.
Okay. Speak through this, eh?
Yes.
Mphathi wohlelo. Zinkokeli zami, the African royalty present. Inkokeli zikalizwi. Inkokeli zami, the PAC. Inkokeli zayo yonke imibutho yomzabalazo ezikhoyo nathi ke kulo msebenzi ubalulekileyo. Ndithi ke apha ke kumndeni katatu zikhali. Kuwe mama Mandisa. Nosapho lwakho nomndeni wonke ndithi akuhlangala ungehlanga. Utata makwethu was an elder brother to me. I have interacted with him at various fronts of the liberation struggle. First on Robben Island, in the early 60s. It is little known here that Makwetu was actually banished away from Cape Town, even before the arrests of 1963. Because of the influence he exercised in the area. Echoes of some of his work was heard in Paarl. It was heard in Queenstown, where there was a serious skirmish and encounter between a platoon of Poco Apla combatants and the former forces of the racist regime. It was heard in Enkonze Mountain near here. Apo Enkonzeke, Maafrika, Amabhulu, akholelwa ipropaganda yawo ukuba aba bantu bagabile. And ibhuleti azibenzi nto. They actually threw away their guns and surrendered. Otatu Ngcuthushe bayaphila.
abazani kela lakabu se ni mamele. Ukuba kwenze kantoni entonze. Kodwa bathi bezibamba ezazibhamba. Abakwazi ukuzisebenzisa ukudubula ngazo. Babetha ngomva umpu. And then ke ngoku ke kwayenzwa ama somersault. Ngaba bantu bephethe ama FN rifles. Benza iradio call. Wafika reinforcements, they regrouped and overpowered some of our best men. Before, therefore, I even met uTatumakwethu, before efika esiqithini ukuba ndifike ukuqala kunaye, ndidibene nabantu ababe besebenze closely kunye naye. From Pearl, from Queenstown, from all over the country, particularly the Western Cape and the Eastern Cape, former Transkei. Ufikile. And instead of meeting a big man with a very powerful voice, I met somebody who was humble, quiet, tall, yes, lightly built, and he engaged in a lot of consultations, listening, asking questions, delegating tasks. I think he was excellent at that. That encounter was brief. He was taken away to the from the general section into the isolation block, where he lived with former, that is the Rivonia trialists, like Otatu Mandela, Otatu Mhlaba, Otatu Elias Mtswaledi, Okoven Mbeki, Otatu Sisulu. He was released. And he went on ngomsebenzi wakhe. He interacted with people very, very well. Kukuba, as we have heard, ebengumlimi. But before abengumlimi, he sold soft goods. It is an undertaking which also linked him up with people. Nimbona nje engumntu ebefanelwa impahla xa inxibile. Kukuba ebeyithengisa impahla. And ke in the first place he had also to dress himself properly so that his goods must go. Usishiyile ke Robben Island wa apha ngaphandle. Athi elapha kubona ukuthi hayi ingathi i-influence yakhe iyakhula apha ufumana inxaso ebantwini agxothwe agxothwele kwenye indawo senivile kwizithethe ebezithatha ke apha ndimbonile ke mna esenyandeni phaya emampondweni just next to ikomkhulu phaya ke nasenyandeni ndifikile pha. After completing my 20 years, ndizobhunga kunye naye kukuba besele ndinikwe instruction ngu-Uncle Zef Mthupheng ebendimshiye esiqithini ukuthi mfo kamlamba, you have had too many skirmishes namabhulu apha etrongweni. Don't stay in the country. I give you 1 month. Within a month, marry and go out of the country, yoncedisana nophokela phaa ngaphandle. So, to be able to give a correct picture of the situation, he was one of the people I had to see. Ndimbonile. I spent a whole afternoon and evening sithetha ngento zomzabalazo. And one of the things we talked about, I did hint to him that I might go out of the country. Wayivuyela kakhulu loo nto leyo, sabonisana about many, many things. Among other things, sabonisana ngento kokuba the elders, older members of the PAC must learn from Azanu, a youth formation which was espousing Pan-Africanism openly. Ngoku ke sathetha ngento yokuba we must form a political umbrella. Preaching Pan-Africanism cannot be a crime. Membership of the PAC, yes, because PAC was banned. Umalcolm Jan at the time ebhala pha to the media ecasa nje very clearly ukuba uyi Pan-Africanist and you could not be arrested for cherishing certain ideas, even Pan-Africanist ideas. He was not the only one I met around this issue. Baninzi abanye, I will not mention them now. Kodwa uTata Mkhuba ukhona is one of the people I had to also meet, even uMseneke and several others before I left the country. He had endeared himself phaya emampondweni ukuba ebelima ebafundisa ukulima neveg njengoko sivile apha ethatha iproducts zakhe iproduce ayoyithengisa phaa ke emthatha. Ndifike ngethamsanqa ke ngemini apha iveni yakhe lisophukile biyophukile. He couldn't, I had to find some transport from Umtata up to phaya ke ebegqothelwe khona enyandeni. Enqokweni ndafumana okokuba he had so endeared himself to the local people that they were saying, ingxabano yakho no KD uMathanzima asiyazi uba yintoni na. Thina singamampondo apha sifuna ukuba sikukhethe emfondini uyosimela phaya eParliament. Which of course he couldn't do. But I'm just citing that to show in depth how he linked up with people, how people could trust him. Ndigqitha apho ke ndisithi ke, you'll know okokuba sizigwagisa okokuba singamalungu e-A plus ngamalungu kaPoqo. Uvela phi na uPoqo? Utata Makwethu was one of the founding members zikaPoqo. On the 30th of September 1961, he was one of those leaders who met with Ojohn Nyati Pokela, Umfana Sekhaya Gqobose, and several others to found the armed wing of the PAC. They transformed the task force of the PAC into the armed wing of the PAC. UPoqo, later renamed as UAPLA. He worked very, very closely therefore Nabo Pokela. And I just wanted to give that brief aspect. I want to touch on the human side, the caring side of Umakwethu. Umakwethu, he was in his 30s. Because, among other things, ebjongeneke nalento yomzabalazo. I was in my early 40s, about 43, 44. He wanted to read me or help me out. Uthi kum, funeka ugqithe pha Yo kwela I taxi yako eya emthatha kokuba ivena emasebenzi. Eliboda. And I had to walk that distance from Enyandeni to Liboda. Woke up very early around 4 a.m. Ukhona omnye umfanyana phaya sahamba kunye sawufika pha. Bendiyalelwe mama Mandisa makwethu kokuba sigqide kuwe phaya esibhedlela. Kodwa hayi. Perhaps I was too shy. Khange ndifike nokuvela phaya esibhedlela. Ndibambe iteksi ndaye emthatha ndadibana notata uMadlebe, otata uMabhoza and other activists ze-PAC. Ndagqitha ndaye eDurban ngebhasi ndodibana notata uMkhuba. Ndawodibana number 24 aba besesiqithini bayalazi ixheko uMashamaite ebebhale unumber 24 apha ke kumnqwazi wakhe. Ndawumbona naye ngaphaya ePulukwana. Ndiye ndalithwathubeleza just to get a sense of how the situation was. People are dedicated, small, working in small little groups, but not very, very much well coordinated. Hence, there was this need of a political umbrella. Ndiphumile ndangaphandle, and the effort to establish a political umbrella took long. Kaloku busuyika ne-surveillance system. Kodwa it materialized in 1989. Fortunately, Uncle Zef had been out. Unfortunately, nathi iprofile yakhe uUncle Zef, see Central Committee of the PAC, of which I was chairman, iye yamphakamisa yathi esasikhewu sikasobukwe, which has not been filled since 1978, Muthupeng stepped into it as per Central Committee resolution 1986. Now, I'm citing some of these aspects just to indicate to you into Gogba, utatuma kwetu unendima ebalekile ayidlalileyo. And when PEM was established, he led PEM, and Muthupeng was already president of the PAC as per resolution of the PAC Central Committee. It says, I yenza enkampini yamajuni eIringa emgakawo. Now, I want to say, therefore, that siyazi irule yakhe ayidlalileyo as a leader of the PAC. When the PAC was finally unbanned, waba separlamente, we also know that he was continuing his farming activities vigorously up Ekwachu. I first came here on the first, on US Day 1994. Nosabelo Pahama, lo bepanga panthi. It was possible for him kuba abe khona xa kuvulwa le ndawo yaseGwatshu formally by utatuma kwethu. There were other veterans. Ndifuna ukutsho ke nento yokokuba ngo-2013 ndike ndagqitha apha. I spent 2 full days quality time naye utatuma kwethu, and the most important thing ebethi Fondini, sike sazama ngo-2008, masiphinde sizame as former leaders. Dibana no tata uMkhuba, no tata uPheku. The four of us must spearhead the unity effort of the PAC. Sidibene, utata uPheku was actually here ngo-October 11th last year. Andizu ntshuntsha kakhulu ndingene.
Ayisontshuntshile kakhulu ngoku tata.
Ndifuna okokuba ke ndithi zikhali zamadoda, zikhali zabafana, zikali zikapoto. Hamba kahle. Ithi enye imbongi yase Afrika. Amadoda ayawusishiya kosala izibongo zawo. Yizo ezizawusala zisikhumbuza, zisiduduza. Makube njalo ke nakuwe ke zikha. Izwe lethu
iAfrika.
Izwe lethu
iAfrika.
Enkosi kakhulu kutata ngembali enabe kangaka. In reality, we cannot be able to say the whole history about Utata. Utata une history akenkulu. And I think the leadership of the PAC will assist us and the PEM. Into by compile the history, you may party a political syllabus, because Masias must suck up in a Gelkashama to tell Utata Mkalibi ati che ngoba Utata and Kwasanga Mnad and Tom Telagunzima, Uguti Magamise, and Mazda Mkalipugana Niena. Kothi bangathi ungathi kule mbewu ndityala ngayo ndiyamisa. Ngayo kule mbewu ndiyamisa. Ndicela asondele ke utata Mkhaliphi. Hi moral!
Hi discipline!
Akekho. Ndiyagqitha xa engekho. Faka igwijo bakhona bebefika beshushu phaa. Khaye nifake igwijo sidlweke umdla. Kulukuni maAfrika ngoku ndizawuphakamisa usihlalo wendlu yenkosi utata uMadiba ndekanga ngomhlaba kamathanzima ezawuthetha egameni lendlu yenkosi apha ekwiphondo leMpuma Kapa. Heli lizwe ngelokhokho bethu, heli lizwe labantu abamnyama, heli lizwe lelokhokho bethu, heli lizwe labantu abamnyama, heli lizwe lelokhokho bethu, heli lizwe labantu abamnyama, heli lizwe lelokhokho bethu, heli lizwe labantu abamnyama. Enkosi kakhulu sibethwa ngamaxesha.
Ndiyabulela kakhulu mphathi wale nkonzo. Ndiyafuna ke kwasentloko ukukhahlela kumntwana egazi ukumkani udala imvula. Ubishop nabefundisi inkosi kunye nabaphathiswa bakarhulumente bonke, iinkokheli ezikhoyo zeentlobo ngeentlobo ngokwamanqwanqwa ezikuwo, siyabulisa kolu sapho lwasemaqocweni, sibulisa nakolu sapho lwakowethu kwaqithi ondingayizali izala kuzaliswa. Wonke umhlambi wakowethu olapha kule ntende ndiyawubhotisa. Sibulela elithutyana esilifunyaniswa lolu sapho lwakwamakhwethu lokuba nathi sizokuthi kulo nxe akuhlanga lungehlanga ngaphambili. Umqoqwa uhamba indlela ezawuhanjwa ngamawaka. lendlela yindlela esekwa kwasekusekweni komuntu ngamnye. Lifikile ke ithuba loba emva kwezanzwili zobu. Emva kwezithokothoko zokubila aphunyuzwe. Uhambo esilihambayo sonke luhambo olunesiphelo. Kuba kukho tijolo liza kuhlala kweli lizwe xa kufike ixesha lokuphuthunywa kwayo. Naye ke bengazukuba ngumntu osisimanga abe sisimakade nokuba ngaba kuye apha besifumana lukhulu kangakanani na kuba nenkomo ngokwayo ihamba ihambe yophuse. Ndulukile ke indoda enkulu emva kobomi obubenzima kangaka ebebuphila. Biba buhlungu imihla yokuba kuthwe nisahleli uzikhali ufikelwe ezinzulwini zobusuku use engekho. Kube buhlungu xa ujonge le nkosikazi yakhe ibisencinane ngalo maxesha okubanjwa imihla nezolo kwakhe. Kodwa ibisomeleza uqolo ibisomeleza kakhulu into yokufika kuyo ngalo mizuzu yomelele iyamkele indlela ehanjwa ngumlingane wayo ebomini. Isazi ukuba akukho hambo lungenasiphelo nengcinezelo ngokwayo iyawuhamba ihambe ifikelele esiphelweni. Uhambile ke umzukulwana kamakhwethu ewusebenzile umsebenzi awayalathelwe wona ehlabathini abangevanga abevanga kuba liba khona ixesha lokuba bathi abantu benendlebe bangeva, bathi benamehlo bangaboni. Bingengomsebenzi wakhe ke ukuba angade achithe ixesha elingaphezu kwexesha labelweyo lokuphila ukuba azamazamane nabantu abenza ngabomu. Siyafuna ke njengosapho lwasebukhosini ukulomeleza olusapho lwamaqoqwa kunye nolusapho lasemachawi. Uzikhali bekukuhle ukuhlala naye. Ube ngummelwane othembekileyo, indoda enomqolo, indoda engabuthandiyo ububi, ihomba uchwenene mfo fanelwayo uzwathi lwasemaqocweni impahla omlungu ngathi idalelwe kuye. Unyanisile ube sithi pha emasimini enxibi ihembe emhlophe aphathe umhlakulo afake igumboots ancenceshe enxibi ihembe emhlophe uphawu lobuhomba nobunono mfuka amakhwethu indoda ethethela phansi indoda enentobeko. Bekukuhle ukwayama ngaye kwizinto zenhlalo. Ube nemfundiso njengoba etshilo lomzukulwana kaTyhali. Ube nemfundiso kubantu abatsha abazimisele ukulazi ibali lakowabo. Silahlekelwe enyanisweni. Wophukile umsimelelo ebesisimelela ngawo umthi omkhulu uwile. Lendoda ibingumhlobo kaNelson Mandela. Bebevana kakhulu. Esingayaziyo yebebevana ngayo. Ubevana no Kaiser Matanzima. Esingayaziyo yebe bengavani ngayo. Bekubalu yolo xa uphakathi kwabo uDalbunga noDaliwonga noClarence bebo bathathu. Kuba bobathathu ibingamadoda aphakamileyo ngesithomo. Ingamadoda afanelwayo zizambathu azambetheyo. Ubungayenza imposiso njengoba yafuna ukwenzeka ngo-94. Xa abantu bebona umfanekiso kamakhwethu nokaDalibunga apha ephepheni lokuvota. Ndicinga kwenzeka imposiso ezininzi kwiindawo ezininzi kuba babeyelelene nokukugqabaza entloko kwakufuna ukufana. Yenza loo nto kwakwizikrokro kwezinye iindawo. Abanye abangaphumelelanga kuloo ndawo bathi ifanele ivoti yethu ngempazamo isiwe kulowa. Abanye babesithi uphumelele lo kuba bekungaphunyeyeliswa yena into enayo kokukuyelelana. Yayiba incoko ke mnandi le xa ufika ke bencokola ngayo emva kwelo xesha. Bekukuhle ukuhlala nayo zikhali, ibiyindoda engenachuku. Siyafuna ke ngalo mdla wakhe siya kumbeka ngawo koyisemkhulu. Ukubathundeza abafana namantombazana. Bantwana baveni onyoko. Bafazi balulameleni amadodini. Madoda, zihlonipheni inkosi zenu. Kuba kubhaliwe kwathiwa uba kubanga njalo uyawubakho uqulukubhode. Andazi uba sikamboni na uqulukubhode. Beningani nanizingcandelo ze-PAC, ningabuya umva niye emakhaya niyokucinga ngokutsha. Akufanele ukuba kube nje. Ndivile kukho abantu abangekaqondi nangoku. Zonke ezincandelo ze-PAC zikhona kulo mngcwabo. Bekumele uba kube njalo xa kumke umakhwethu. Kuba le ibiyintsalela yeyona ntsobi kaBhoqo. Ubunkokheli bantu bakuthi abukwenzi ube nekrathi. Xa uyinkokheli uyakhangela amanyathelo wathathileyo uba anoba anamagalelo angakanani ukumanya abantu bakowenu. Ningavuyeli ukuba nibe sezihlalweni nje kuphela. Bonke abantu ababephuma kumnombo we-PAC sibiza kubo kuba bayayazi loo nto babaphuma khona. Okokuba mabakhangele ubulumko bokuphinda
umanywe umbutho we Pan Africanist Congress. Akuthi ngoba abantwana bakho kukho umntwana ohamba ecaleni kwimigaqo yekhaya kube sekuthiwa ayingowelo khaya. Nokuba sekumnandi kangakanani na kwammelwane kulala kutyiwe kuvukwe kutyiwe kodwa uhlala emithanjeni yegazi lakhe kubaleka igazi lakho kwakhe. Kuyafuneka ke into zakuthi noba sekungoku niyikhangele le nto yokuba kungonakala ntoni xa ninobuyelana nonke. Apha kuni kungabikho bantu abazenza bhetele kunabanye. Thina njengabantu abantsundu iingxabano xa zikhoyo sibuya sifumane ithuba lokuchebana induma sibuyelana. Sanokufuna ngamaxesha onke ukuyagwetyelwa ziinkundla zabantu baseluhlangeni. Sonke le nto yabantu baseluhlangeni ayisikholi. Sisizathu esabangela bakuphathiza ukweqa. Kutheni ke ngoku la kuba ithuba likho loko kubathina sibuyelane siphinde siye kwababantu sasisithi ngabo onobangela bokuba sibe kule ntlupheko. Le nto sithembe iinkundla zabo ngaphezulu kweenkqubo zaseAfrika. Ningama-Afrika nje kutheni le nto ingekafiki inyaniso kuni yokokuba nimele ukuqaqambisa iinkqubo nezinto zaseAfrika. Nimele kuthembana ngoba uAfrika nazane ngoba niyazalana igazi lenu linye. Ndiyacela ke nto zakuthi thina zinkosi xazuba kuthiwa masithethwe kwimisitho enje. Injongo ukwakha isizwe. Asizanga ukuba sizowuthetha ngoba kufuneka sincome uzikhali. Size apha ukuba sithathe kuye isicwili sakhe ngaso abantu abashiya ngasemva. Ngoko ke mzwa kwethu manyanani. Nale into isihlelayo kule republic asiyibuki yokuchitha-chithelwa iziseko zomzabalazo okhokelele ekubeni namhlanje sibe sililizwe elihlonitshiweyo lihlabathi. Le nto ikhoyo iyabonisa into yobana abantu bakwethu abaqeqeshekanga emakhaya. Asinako ukuba nelizwe elithinjiweyo emva kwenkululeko. Eliphondo lakowethu namhlanje lenza izinto eziyintsika kweli lizwe. Abantu abangamalungu e-ANC bahlangene bhayi ngokumisela iinkqubo abathi kuzawulandelwa zona. Abantu bakapoqo bahlangene gwatyu kwakweli phondo bezowubeka igqala lomzabalazo elindlela yalo ingakange iphithikezwe. Bukhona ubutyebi kweli lizwe. Le nto yeGuptas ayifiki. Kudala zikhona. Kodwa isesazeleni somuntu ngamunye ukuyazi into bana le ndlela ndiyithathayo ikude kangakanani nabantu bakuthi. Eliphondo ke libabalwe namhlanje. Siyathemba into bana abantu abadala amathamba amhlophe akukhweleta naxa ufoka amakhwethu enika ingxelo uyawubangela uba abantu bakwethu abadala bakhwelete bahlangule eli lizwe kuphela iziphithiphithi phakathi kwemibutho yomzabalazo ANC ne-PAC imibutho emidala kakhulu. Ke ndafunda kwenye incwadi apha kubonakala uba i-PAC le ike yenza izinto ethe ngazo kwabonakala into yobana i-ANC mayingathenjwa ziinkokheli zaseAfrika. Kube kancinane uba umntu angafunda kwezi ncwadi zifundwayo uMadiba eyibalisa intlanganiso owayenayo neenkokheli zaseTanzania ndiyazilibala ezinye apho kwakubonakala into yobana i-ANC ayithenjwanga yiAfrika ngenxa yamakomanisi. Le nto ndiyithethela into yobana aba bantu be-PAC mabaqonde umonakalo abawenzayo ukuphoxa iAfrika ngolu hlobo. Mphathi Nkonzo, ndiyalibulela elithu. Siyathemba into yobana abantu bakuthi abasevayo bawuthi bawubuyela emakhaya bafumane noba lisuntswana linye lenyaniso bathi kodwa laa mfo wakwamathanzi uke wayithetha inyani kule ndawo. Hamba kakuhle zikhaya, hamba kakuhle ntombelele, nisale kakuhle bantwana, nigcinane nimgcine unyoko, nimgcine le ntokazi yanyamezelayo, ningafekethi ngayo. La makhwenkwe mabini nabo bonke abakwamakhwethu nimgcine uMandisa, nimgcine uMandisa. Kunento yokulityalwa komka abadala singevisiphithiphithi kulomzi kuhlaliswane ngoxolo. Maqoqo, kwakuwa umntu abantu bekhaya babuya bahlangana emva komsebenzi kwalathwe indlela ekuza ukuhlaliwa ngayo neza kuthathwa. uMandisa uyaqala uba ngumhlolokazi, zanga kabe ngumhlolokazi. Kuyafuneka ke abafazi basemaqoqweni bazokuhlala naye kungahlekiswa ngumntwana womntu akwenza impazamo kube engafundiswa nganto. Nani madoda nalathi indlela ezawuhanjwa apha emzini kubakho izinto ezishiywa ngumnini ikhaya ezishiyela ikhaya lakhe lonke. Kungabikho kuqwithana apha kuba sidikiwe zizinto esizibona kule mizi zabantwana bathi kwawubhubhoyise nonini babe beqhwithana ngezinto abangazisebenzanga. Siyabulela kakhulu kwaba kungaba licamagwelihle kube xhosi kubehele kube mntwana omntu.
Anithanga ngomhlaba. Anga ngomhlaba. Ithethile, ithole, iduna. Ithethile unyana kaba uthambekile. Ithethile umzukwana kaMvuzo. Ithethile umzukwana kaMthirhaka, kaRhakothi, kaMathanzima. Kho kunophinda athethe xa esethetha wenjenje. Nkosi Madiba, Nkosi Ngqolomsila, bayabulela abantu abalapha bonke ngamazwi akho amnandi. Asinawaphinda, sawusuka sibagqobe. Nkosi Mhlekazi. Sithiwa legqesha yasimcela uhlazi baqhubeka bheka phambili kodwa siyathemba into yobana usinyamezela into yoba funeka kwanjiwe kwayiwaye woyitatshaba besitshile. Amaxesha asitshile siyaqhuba sibheka phambili ke emva kokuba ithethile inkosi. Olandelayo umba phaya kwiprogram nawubona kuthiwe umama umakhwethu and sons to come and say a word or two. Kumenywe ke umzukulwana walapha ekhaya gavana uba ngumasixole kimi ubantu phazami ozawuza azowuthetha emele umama wabantwana awuchithi uchithi nochuma izake sikhalo omncinci uzokwenza loo mazwi njengoko uthunyela ikhaya nalo yayisiza.
Ebtukazu, Inkosi. Ndiqhubekuza.
Yabhangala bakhali. Dibonito. Diqalelani ngelifafa. Kuba mna ndiyintombi yesizwe. Kwasikiliva kunozala. Ndithenge mna ke kuba ndingumzukulwana wale gwatyu. Ndathi gwatyu ndinikhawundi khonzele. Kandithi ndarhulitho zobawo. Hayi, ningoba nina. Ubuzilekena kamamgcina. Mzukulwana ndini wantakamoti. Wana ke waphafumlela kule ntaba zakantlonza. Bavakala mathanzima. Batsibatsiba kuba kaloku uba ayazile nto. Ndaziwena kuqala. Kuba kaloku asizalwani sakho.
Sivalele ikhamera.
Ebakhona. Ndabuza kuwe nto ndini yakamakwethu. Ndathi jojo ndini khawuze uphafumlele. Kuba kaloku thina sixoma kushelwe. Uxomoto ebekhona. Ndabuza kuye ndini. Uthini na? Wathi yena. Hamba nto kamakwethu. Uyabuza kosobukhwe. Ukuba kungani na? Waphafumlele usobukhwe. Kuba kaloku liciko lezinto zeli lizwe. Othethathethayo wathi. La yintsinja badala. Wathi abuzayo kungani na? Ndathi mna ke ingxuba kaxaka. Kuba ilizwe alikabuyi. Ilizwe lethu yiAfrika. Hayi upaqa bakhona ngaphambili. Wathi wena ntondini. Hayi thothubekho makwethu. Ndathi ndiyanisile ntondini. Fofo ndinelwazi izinto zikekaziwa ngamagqala. Qala ndini le nkululeko. Uphapha umlile ke yena ke ungangomhlaba. Awu! Nkosindini ecame gusho lwenguwe ndithi kuwe tyaphubekho makwethu jojo hayi undoyisele mna kuba kaloku isizukulwane sentsinda badala yize lethu yiAfrika yize lethu hayi uyile uyile wawa ntondini mfo kajojo zikhali
phambi koba ndithethe ngoku ndizawo apha kule podium ndikuza kumama emva kwam ubana uprotocol observed uthiwani ngesixhosa te inqanga neentsiba zayo I'm here to represent oomalume bam and the grandchildren at large ndizawuthela ndithi ke mzukulwana kamakhwethu nyana kabawuqo Tato zikhali, gorha ebini kumafunga angachiki. Imisebenzi yezandla zakho icacile kulowo unawo amehlo kubona. Izingqi zakho zivakele kulowo unazo indlebe zokuva. Umzi ontsundu uncamlile kwimisebenzi yezo zandla zakho zobubele. Phezu komlambo iWoita, kwakunye nomlambo uGaga. Kwilali yakuNtshintshi, endla kwesikolo samabanga phansi. Kwikhaya lakwa makhwethu yena ozalwa nguQhweya ongunyana kaKebinish ozalwa nguNgiso Kaleko ozalwa nguHlaphi kaMtuse waze bonke abanye beyinzala kaSicoco wabonikela ubomi bakho butsolo bentonga usilwa lenyaniso uzibonile imini ezikrakra waze wazinambitha izinambithekayo ubuyincindi ebidibanisa amathambo ekhaya lamaqoqo ikhali iphayela bonwa ngosobukhu ubuqu bakhe itshantliziyo negqala lomzabalazo welizwe lethu umlamli welikhaya lodiyeka fafolude lakwamakhwethu tata wethu singamadoda namhlanje nentombi ngenxa yemfundiso zakho jojo imfundiso zakho sakuba liculo sakuxakwa siyambulela ubawo ngale minyaka siboleke yona nawe siyakubulela ngendlela othe wamphatha ngayo umamqithi intombi yakwaRhodwa sithembisa kwananjalo ukuba sakumgcina eli khaya liya kuhlala lililo futhe osishiye nalo yangaoba womkhulu bethu intozo qhweya intozo sigcobo abaphila kwelo lizwe lamanyangi yakuthi bangazivula ingalo zabo bakwamtshele yanga ukamata woxolo ukamata womanyano ukamata wezihlwele zethu ukamata wethu kwakunye nokamata wesizukulwane sizayo akazixolela zonke iziphoso zakho zikhali phumla ngoxolo wenyanga kamamtshawe lala ngoxolo umzukulwane wasemagqocweni umzamo omhle ozamile kwaye uqhatsho lwakho ulifezile ngosi
siyabulela kakhulu kumzukulwana welikhaya siphakamisa umphathiso omakhuphula omele iphondo njengoko siyazi ba this is a provincial special official funeral yiloo nto nibona kwa umzimba lo uthiwe uhambu ngeflag yomzantsi afrika Tata makwethu huyingwe Tata makwethu Sacho kamandi Sacho kamandi Sacho kamandi Esathubulisa pa Tata makwethu Tata makwethu Tata makwethu Esathubulisa pa Sacho kamandi Sacho kamandi Esathubulisa pa Nayika njoni na Nayika njoni na Ninga makwala Esathubulisa pa Sacho kamandi Sacho kamandi Sacho kamandi Esathubulisa pa Nayika njoni na Nayika njoni na Ninga makwala Sacho kamandi Sacho kamandi Sacho kamandi Esathubulisa pa
Enkosi kakhulu umphathi wenkqubo Sapho la kwamakwethu izizalwane izihlobo namaqabane gabalala bantu bakokwethu dilapha egameni likahulumende wempumakapa njobani sazi kudityenwe ebhayi wazeke unkulumbuso wephondo wacela mna kwakunye naloka majodina okokuba thina size kwelicala ukuzosebenzisana nekhaya nabaququzeleli balo msebenzi suka ke kwiveki ezimbini ubheke emva sihamba apha sisebenzisana nekhaya uqinisekisa into balo msebenzi udadu makwethu unikwa umsebenzi wakhe onesidima ngale mini yakhe yokugqibela iflag zikarhulumente zelizwe apha e-Eastern Cape zithotyiwe They are flying half-mast in honor of a contribution yalo tata, this patriot. Ayonto yenzeka nakubani ke leyo. Baba bini babe bathathu endibakhumbulayo. Mva nje ndicimba umama uEmpire Netumbeki naye ebenikwe esi status. Ngaphambili ibingootata uGovernor Mbeki, ootata oRaymond Mhlaba njalo njalo. Iyakubalisela ke loo nto uba asithethi ngumntu nje apha. Ndithi ke egameni likarhulumente bantu bakokwethu ndizokwenza iinto ezimbini kuphela apha. Okokuqala, sizokudlulisa umyalezo wovelwano singurhulumente kusapho isihlobo nezizalwane namaqabane ngokubanzi. Okwesibini nokokugqibela. Sizovuyisana nobomu bukatata makwethu. Pass condolences to the family, relatives, and friends and comrades. But secondly, to celebrate life and times of this gallant fighter. Ndiyafuna ukutsho kuqala okokuba ndiyaleziwe ngunkulumbuso nesigqaba sakhe ukuba ze ndithi kusapho. Kuba njena nakweminye imizi. Akubinto imnandi kuhamba komntu nokuba ebesengutata omkhulu oguge kangakanani noba ebesengutata okanye ubhuti okanye umalume nditsho noba sengumntu nawuphi na olilungu losapho sithi kuni thuthuzelekani ubomi buzawuqhubeleka siyayazi uba inzima njengoba nje savakala isithonga ingathi sowedwa ingathi uzawuthi thukula kona hayi silapha ngobuninzi bethu sizowucuntsula kuloo ntlungu sithi yamkeleni kuba nje nakwimenye imizi ubomi buzawuqhubeleka number two ndithi kuni nilosapho okwenene a human being is not entirely the master of his or her own destiny umntu lo akabulawuli yedwa ubomi bakhe a human being is also a child of circumstances struggle and difficulties umntu lo uyinzalelwane yosokola nemeko zokuphila nokuzabalaza akukho mntu uzalwe eyinkokheli inkokheli zakhiwa ngumzabalazo and njengoba ndiyishiya nje le ndawo ubhekisa apha efemelini ndiyanqonela ukutsho kuni into yokuba esona sipho umntu asiphiweyo esikhulu apha emhlabeni kwemfundisi apha emhlabeni sona sipho umntu esikhulu asiphiweyo kuphila ubomi the most precious gift bestowed upon a human being is to lead life unfortunately this life is lived once there is no reserve into ebalulekayo yeyoba ngeli xesha usadla amazimba uphilayo lithini igalelo lakho ekuncediseni ekuphuculeni impilo yabantu bakokwethu dlalile kwindima yakhe utata makwethu ibhalile yakhe ifile intyoli ishiyeke nathi thina basaphilayo ngoku and ndigqitheleke kwingxami yesibini neyokugqibela celebrating the lives and times of utata makwethu who is he who is comrade makwethu of course ndincanane kakhulu xa ndijonge age yakhe ebengumninawe kutata wam so ngutata wam sholi andisebenzanga naye futhi ngumntu ebendijonge kuye ukufunda ngendlela ebephila ngayo uyabona ke abantu sibazi ngezenzo zabo we know people by their deeds izithethi eziwise intetho usukela uba isithonga sawa njengoba bemane bengena apha ekhaya ukuya kwi-memorial services ukuzofika nakule nkqubo sikuyo namhlanje zimzobile ngezenzo zakhe because mna nawe naye xa ndimbona ubona nje just an individual human being efanayo nomnye umntu kodwa once you listen kwinto yoba yintoni ebeyenza lo mntu umntu ke udifayinwa yiloo nto ndithi ke sezingenile izithetha ndizowaste axesha nale ndawo bendithi besiyithetha nopremier sezicatshulwe zathathwa zonke ezo ntetho it belongs to that generation of leaders noba ebenxibe ophi umbala whether uzawuthi i-PAC okanye wayesuke kwi-ANC Youth League kodwa the most primary thing is that they were struggling for the freedom of this country eyona nto ibe primary ubuthandazwe namhlanje ke silapha ngenxa yamagalelo abo uba khona abantu bantu bakokwethu abathi beziphilela nje beziqhubela ubomi babo evuke esenze izinto zakhe njengesiqhelo njengoba nawe esenza kodwa achukumise izigidi zabantu I'm saying there are people who, whilst doing their day-to-day activities, inspire millions of people. That makwethu belonged to that category. And therefore, akalo titiloba ungamnqabisa umnqwazi, ubelonga kulo mbutho okanye ubelonga kuphi umbutho. A patriot, a gallant fighter, who has made a contribution into basoba lapha namhlanje. The last one. Nam ndibe nenyeba tatumadiba bendiye ndithi xa ndigqitha noba siya kuloo bhutrisane uyagqitha elima mosaba phantsi komthi kwemithi simise sibulise asazi nosazi kodwa uyasinika imbeko yethu sincokole. Lo mntu mna ebe andicingise owam utatomkhulu, utatomkhulu wam nam ndikhule ekhaya kuthethwa nge-ANC kodwa abantu abadala xa ndiqaphela across le mibutho kukho into abangagungqiyo kuyo umhlaba. Utatomkhulu wam ebedla ngokuthi uyabona kwedeli akho pondi izala enye ipondi ngaphandle kwenkomo, livestock umhlaba ke lo. You can do zonke izinto, sizalelwa phezu kwawo, sihamba phezu kwawo, sichamela phezu kwawo, silala phezu kwawo, sitya kuwo. And therefore, it's the most important or primary means of production emasiphile ngayo. Futhi isuka kwizizukulwana ngezizukulwana. Ndizama ukuthi ke hayi bengayithethi nje beyiphila lo tata lena, njengoba uzivile nje izithethi. Uhamba ke utata makwethu ngexesha apho ilizwe lethu lifuna iingqondi ezifana naye. Ngoba the current challenges facing the country are so complex such that azifuni ndlela zifutshane no shortcuts. Uzawuchaneka uba ngaba uzawuanalyza le nto phambi kwamehlo akho. Uzukhumbule into yokokuba iinkqubo zobomi ngenxa yokuntsonkotha kwazo azicaci lula. Ufuneka ugqobhoze kuqweqwe eli lenkangeleko uzofika phaa kumongo wentsusa ukuze ufumane imiba le iqhuba umcimbi lowo. I'm saying social processes are more complex than the eye can see. You must break into the surface of appearance into and delve into the hidden essence in order to be able to determine the motions that drive that issue ojongene nayo. Uyabona ke i-shortcuts izawuthatha zikulahla endleleni. Utata Madiba ke sethethile nabasaya kuloo nto. Ezi zinto zisematheni namhlanje apha elizweni kuhle zikhona kunjani njengoko abantu bakuthi bayazithetha. Ndiqinisekile notata makwethu naye uba besadla amazimbe bezawuthetha ngegalelo elenziwayo whether zii-Guptas okanye ngumcimbi wasenkandla okanye i-constitutional court decisions. Kuba zizo kuthethwa ngazo ngoku kodwa into ebalulekileyo yinto yoba ithini intsingiselo yazo ubheka phambili. Yes, umongameli welizwe uze ngaphambili wacela uxolo eyoba eyokokuba ndilinde eyokokuba ilizwe liyaxoxa okokuba lamkelwe okanye lingamkelwe lo xolo ilizwe maliqhubeleke lixoxa. Futhi ziseninzi izinto ekusafuneka zilandelelwe palamente kusafuneka uphendule izinto into yoba kwaze kwenzeka ngolu hlobo kwaze kwathi. However, izinto azipheleli apho, kufuneka silujonge uqoqosho lelizwe lethu. Namhlanje enye yezinto ebulala ilizwe lethu is the massive disinvestment by private companies zithutha ubutyebi belizwe lihamba nabo ngeli xesha thina sisalibele ukujongana. And le nto mayingakukhathazi mama nawe tata ngoba ngale mini katata makwethu undive kakuhle ndiza ngapha zodifenda mntu. Into endiyithethayo into yokokuba mazi-engejwe ezi zinto njengoba utata uMathanzima esitsho. Asizubeka nqa phezu kwanto abantu baseSouth Africa ilizwe labo balithanda banelungelo loba bathathe isigqibo nantoni na ngelizwe labo. Kodwa qaphela apha umamela noba kukho i-television okanye ereyidweni zithethwe indaba athi umntu othethayo masiyeni kwezoqoqosho afika kubalisele into yoba irandi yakho xa iqhathaniswe nemali yaseamerika yimali ethile. Uba nawo umbuzo lona mntu banawo uba aba bantu bagqiba ngobutyebi bethu banyulwa ngubani. Ezi zinto kufuneka ngoba ziingxaki zelizwe elo endithi ke bantu bakuthi mandiyikhweleleke indawo ngoba kuyabonakala into yoba ezi ndawo ziyaqhukumisa esithi ke imanyano yabantu bakokwethu kuyo yonke le nto yenzekayo. Imibutho yethu OPAC noANC zizixhobo esazishiyelwa ngoba okhulu ukuncedisana nathi ukuphucula imeko esiphila phantsi kwayo, ukwenzela uba iingxaki ezi sijongene nazo singazibaleki kodwa sizi-engage. Ngale mini ke katata umakwethu ndinethemba lokokuba sizawuthatha kumazwe obulumko esibaphiweyo utata umathanzima nezinye izithethi sibheke phambili. Enkosi
usiba umakhumbula. Enkosi kakhulu, siyabulela lixesha ingxaki. Tata uzikhali mawumazwi, siyazi balonakele ixesha kodwa sicela nje uba tata umzuzu zeba uzikhali awuthi vunje, sicela nje ube kanye umzuzu. Kunikudala sikahatya abantu befuna ukwenza nalesi, sixoyele uba uzikhali. Ukho umyalezo omkhulu ozawusamarayizwa uba uzokujika umyalo e-provincial legislature uvela kuwo. Sicabantu baka noko kubalulekile uba simnike lo thuba. He will take a few minutes, I promise you.
Enkosi kakhulu mphathi inkqubo. Kangangoba ixesha lisityile andiyuba sedadela nzulwini, okukuthi nje i-Eastern Cape Provincial Legislature nayo izokongeza ilizwi layo ukuthi tutwini, izoncoma njalo igalelo katata njengomntu olule inkululeko kweli lizwe lokhokho bethu. I-Eastern Cape Provincial Legislature ke iyalibulela igalelo lakhe utata. Isithi ke apha phakathi kwekhaya nalapha esizweni akuhlanga lungahliyo. Into ebalulekileyo njengoba zonke izithethi zisitsho kukuthi umzontsundu mawumanyane. Sizawushiya ke lo mbhalo ukuze usapho nalo ngethuba lalo luzufundele. Enkosi kakhulu, mhlawumbi ngaphambili.
Short and precise. Enkosi kakhulu, choristers sivile into yoba nifikile apha emva kwethumba ukuba ninasokola i-transport. Ndicela nisixolele ngoku kuba kufuneka kungene kubulelwe, kungene nenkonzo, kodwa nizawuke niqhubeke ne-performance xa kuphunywayo. Ndicela ningakhathazeki, my choristers. We are aware that you are here and we really want to apologize that the program was so hectic to an extent that we're unable to give you time into one who has a performer. Kuba besiye saxelela uba beningekafiki. I hope nizasixolela, umngcwabo omkhulu lo kubantu baninzi. Bekeseke ecebiwe ke utata uzikhali uba makaze ngaphambili nabo abantu behle imihlambo nemilanjana bathi bawela iinduli behla amahlandi nyuka besiza apha bezothi nathi sikuyakhala sikhala kunye nani kuba lo ibingumntu. Bakhona abantu bambalwa abantu, ingomnye ke wabantu ke lo kuwe ke bawuzale.
Mandibulele mphathiswa uDJ Phemza. Bishop, isifundisi esiphahlileyo kosinga ngomhlaba nazo zonke isihlonipheki ezilapha nani mzindini waseAfrika, ndiyanibulisa. Angizu ngayithethi le nto ndizayithetha phambi ngoba ndingene kwingxamu le ndiza kuthetha ngayo. Akukho nto indoyikisa njengento yongahloniphi ixesha. Le nto isuka ibe sisiqhelo ekuthi. Into ebangela uba ndiyithethe le nto Bishop, ndithetha eBhayi kumfihlo oseBhayi. Ukuba abantu balibale kuceya bethetha unobenani bengakhange babe mhlawumbi bathetha kwangale nto umntu beyiphakanyiselwe, kuthi kuba besenza lo mnwebelele ungahoyekanga xa kufuneka into yokuba bathanjiswa benkosi uba mabatyise ezi zihlwele zize apha ibe ihesi seyime apha, kufuneka uba yisukeleyo ngcwaba, kufuneka into yokuba ngondi into yoba uthi njena masomkele ifefe. Ayikho ntle loo nto. Manditsho ndithi isindiwe ke le inqanawe de yazika yona. Uthi umfana othetha uqwambu lesikhosa osunga womhlaba usukusiyolukise nathi ngabanye amaxesha engashwabanisi ilwimi esoloko elumela ngesi singesi uthi xa ethetha ngesikhosa athi lulwimi ela deske la thimba nenhlanga Wilberforce lungisa msila lo mfo wayisitsho inzima ke bantu bakuthi lento andifuni ngathi mhlawumbi ndibeka sinyeliso kodwa ngasi kabantu bakuthi bakhele into enye athi umntu kangaba mhlawumbi uye waqhonqwa eqhonqwa ngabantu mhlawumbi abangazuliva elilwimi lasemzini sisoloko sigekelela kulo athande into yokubana gqile kweli lwimi lingaba lizawuvuka ngaba bantu bakokwabo ndivubeleni ke ndibhekisele amazwi ambalwa kuqala ndijoliswe kumama omncinci intombi yakwarhotho mama omncinci ndithethela umzi wakokwethu kandithi siyabulela siyabulela sideske sidongise inyembe zikasikubulela abanye bethu bakubonile sikubulela ngokuba ube ukwazile into yokuba usilolongele utata omncinci kwimeko yokugula kwakhe thina singathi siyamazi ebegula ewe ondimi ubukwazi banasebusuku undifowunele ndithi ndingekho nalapho ndihlala khona ekomani uthi zikhali khange silale uyihlo omncinci bekukoku siyabulela ntomba semzini into yenzileyo iyawuhlala ihleli kwimbali nakwiingqondo zethu nguwe umntu oyaziyo imeko katata omncinci ngaphezu kwakhe nabani na ezokunqina ngobusuku okokumguqula okokumtyisa okokumhlamba yonke loo nto uyenzile awafanele abaninzi abathi xa ethe wafikelela kwelaa qondo umntu uthi baphi abakokwabo ndizamthini xa enje awuyenzanga loo nto mama uncinci ndifuna ukubhithisa umbulelo nakubantu abangaba mhlawumbi bangabancedisi kule fama kuba silivile igalelo labo kakhulu bebengakhange bakuyekele ubusithi wabakhwaza usithi khanize simphakamise bayenzile loo nto inzima into engumntu uthi wakuba imeko ingeyiyo liya nanidibeneni yiyo abone into bayisekho into endihleleleyo apha ngoku awuyenzanga loo nto umtantamisile umlolongile izihlandlo zinintsi uthi wawubundixelele ndibaleke ndifike sesibhedlele ekomani nalapho futhi ndibonile indlela inkathalo ebikuwe intlungu ibibhalwe ebusweni kuwe ukukhwaleka bekubhalwe emzimbeni kuwe zonke ezo zinto ukwazile uba uzinyamezele ubom bishop ubuyinto engumnca kuthi kule cawe sizawungena kuye uba makabe uza kusiya utata omncinci bendifile kuye xa ndifika ndisuke ebhayi ndithi xa ndisawusukele ebhayi ngecawe ndiqondwa mandiye futhi kuye ndifika ndiyamkhula usakwazi uthetha nowuphendula ndithi into uzungayenzi ke ungakulinge usuku nduluke uzibele ungandiphanga intsikelelo uthi kuyawufuneka ingathi akhawuleza ke zikhala yamnandi ke le nto masibulele kumntu wonke siyayibulela le nginginya siyalibulela elilizwela kokwethu siyanibulela bantu bakuthi uthumuntu uzumbona ba ebengumuntu umbone xa elele ngolahlobo ubone le nginginya yabantu izogcwala emswanye emswaneni baninzi abantu abangaba mhlawumbi abayifumenanga le nyweba yokuba athi awulala ngolahlobo kugcwale kube yile nto into ebangela into basinibone niyile lo nyambalala ingaka ngumzila oshiywe ngutata omncinci thina lusapho lwakhe siyayazi ihambo yakhe thina lusapho lwakhe siyamazi into yokuba iintlungu awazinyamezelayo zingakanani na akukho nto siya kuphinda siyazi ngaphezu kwakhe ibisisisele sombinzo esi inkosi ungangomhlaba ubufuna imbali yomnombo kamakhwethu ubuyamvusa nobulele ubeyaqengceleza kuqelele uthi ngenye imini siyowufihla intwazana kadadobawo eqonqe athi ke yabona ngezikhali umakhwethu wayeme apha kwezingqondo kwa xa ubheke edikeni into eyabangela umakhwethu emke phaya kuba intombi kamhlakazi unongqawu usemhlangamini yathi iphuphile yathi mayitshatyalaliswe imfuyo makutshatyalaliswe ukutya kuyacaca ke into yoba le nto alenkani nalo poqo yayendele kwakudala kwabakhwethu wathi umakhwethu nothi ezam ndiyaziqhuba mna ndihamba nazo wagugudha ke njalo uyawutshona kwamabhofolo ehamba emisa kwezo ndawo wadeske wawutshona kwamalady frey emisa nakwezo ndawo nemfuyo yakhe yonke ukuze siyideske sibe siyoba kwezo ngqondokha zasehoyida apho naye alele khona amathambo akhe ndiyafuna ke zizwe zakuthi ukuthi kwamhlangamini wasihlabanisela lo mkhonto siwavile amazwi ampongampo ephuma ntunjana zonke zeli lizwe lakokwethu ukuba ngaba bekungenjalo ndiyaqiniseka mhlawumbi ngeningangcwabi yena yedwa namhlanje somelezwe ngaba bantu ndikhumbula ke ndikubhekise kuwe nto ngamasoko imini ibinzima apha ezintsukwini kabe siye silolu sapho sithe siphethe le mpahla sifuna uba makancikiswe yona simbone emva koko uyaba nomfanekiso ngqondweni ke emntundini ukuba loo mini yayimini enjani na ndathi xa ndandibona ezintwazana zingoodade wethu zisitsho esimantshiyane kodwa wakwazi ukusithuthuzela ndifuna ukuthi ke kuni nonke bantu bakuthi ibhandi esikwazileyo into yokuba sibopheke ngayo ibe nini akwaba ke nakweminye imizi yawuthi ihlwe intlungu efana nale nakwenza ngolu hlobo nenze ngalo andizukungena ndibe ndichaza ndibe ndingaba ndihlalula indlela yobomi bakhe eyakhe incwadi uyibhale esaphila intshutshiso angaba waye wazicakamela ziphuma kumabhulu asePitoli nathi zasichaphazela kangangohlobo lokubana uthi uzubone into yokuba ulithole lerhamba ubone uba bangaba mhlawumbi beningengubantu bane-resolve ubungasi kukhomfe nale fani kamakhwethu kwezinye iindawo ohamba kuzo kodwa ke asikwazanga uma senze ngenye indlela ibiseyintsika yokugqibela ke le kweli khaya ibisengoyena tata kootata abasizalayo wokugqibela iwile ke loo ntsika ngoku icekwa lisheke kuthi ebengumthwebeba wokuvala intunje ezivuzayo imini ezifanele zike ziye zithi nobuliciko lothetha zikwenze intoba uzive uliyilo kodwa amazwi endiwakhuphayo ndiwabhekisa kuni nonke ngawokuba nisosule inyembezi niwabophile amanxeba angaba ebevuza kuthi nisinikile iinkuthazo nisikhombisile indlela emasihambe ngayo la mame umncinci wethu akangaze abe uyawulahla itheba sikho nje sizelwe nguye nathi sakubamba apho kufuneka sibambe khona ntombi kaNkodo ndizawufuna ke ukulebela ngolu hlobo Bishop le nto ndiyayiphindaphinda kabanye bebesebeyivile njengokuba besenivile nisazi ukuba inkaba yakhe ikwezo ngqondorha zasehoyita ibe ngumlomo wakhe ke othe ze athi awube elele obu buthongo baphakade simthathe siyombeka etango khokho bakhe no isemkhulu no tata bakhe uyithethile ke loo nto ndinemfanekiso ngqondweni kuba uthi le nto xa imantingi ntingi eyithetha siyiva wangqalwa kwandim ndathi tata omncinci khakusicacisele kuba nantsi ifama nanku umzi sizawuseyiphi komkhulu njengoba kukho ezintetha nje wayithetha ke into yokuba hayi zikalibiza nabantu akweni nize ndakube ndibe ndilele ze nindithathe nihambe niyokundibeke hoyita ndiyafuna ke ukuthi kunike mzomtsundu waseAfrika ndiyabulela ndibulelela amaqoqwa ephelele ibisayichaziwa ke indlela engaba sawuqhuba ngayo ukusuka kwethu apha sawusuka thina ngakumbi usapho nabo bengaba mhlawumbi banawo umdla wokuba bahambe nathi bayombona pha azawubekwa khona bavumelekile kodwa siyazi uba abanye benu basukela iinqwelontaka koomamonti basukela ukuba basukele kwezinye ii-provinces ngeemoto ze sithi ke xa siphuma pha ubuya ibomi imekwa ikuvumeli nawuhlamba izandla apha ekhaya nawulungiselelwa into esiwa phantsi kwempumlo apha ekhaya ze nitye nikhululeke ke nazi uba amaqoqo anikhulule ndiyabulela
enkosi kakhulu sikhali ngosibulela bawo ubhishophu xa ndizawunikezela kuwe intambo bawowam endimhloniphileyo njengomshumayeli ndiqonda kakuhle into yoba ixesha lenkonzo lenziwa libe lincinci yiloo nto ndidla ngocela into yoba sizoqala ngentshumayelo kodwa ke iza kwenzeka ke into yoba uthethe ngelizwi likathixo apha kuthi phambi koba ndikunikezele ke tata wam kukho isipho esizawunikezelwa phaya ngutata umafrika sencwadi eyabhalwa esiqithini ethi thini isitayitile le ncwadi Surviving in the Apartheid Prison ucela uyinikezela kusapho usapho luhleli phaya umama uhleli phaya ndicela ke tata uye phaya uyoyinikezela kusapho loncwadi ebhalwe ngutata uSedic Isaac owayesesiqithini kunye notata
sizwe sakuthi bandingxengxeze ngamanye amaxesha into xa ngaba mhlawumbi ikugubungele ngolu hlobo indigubungele ngalo udeske ngamanye amaxesha kubekho imikriba oyiphosayo sifuna ke silosapho lakwamakhwethu ukubhekisa umbulelo owodwa kurhulumente wezwe lethu uhulumende wephondo ongaba mhlawumbi kwamhlangamini lemeko yasivelele ekwazile into kubana athumele abaphathiswa bakhe bathotelane lenziwa kazisecanga kwam yaba kubantu bokuqala nayo ukuba izokusisula inyembezi. Ngiyafuna ke kakhulu ke mphathiswa uMakhuphula, ngiyayazi indlela ongaba uye wababisana ngayo nam nathi. Uzusibulelele kuba upremier wayelapha naye buqu. Sizibonile ke ngezinye indwalutho ezisuka kuzwe lonke. Sade sike sabona nososiba we-ANC enyathela kweli khaya. Nincede ke nithi athi amaqoqwa nangamso. Ngaphandle kwenu mhlawumbi ngesingakhange sikwazi ukuphakamisa lo mthwalo. Nditsho ndibulela nawe ke DJ Phemza.
Hola, 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 hola. Ngelixesha ndizawucela i-congregation le yonke isukume xa sizawufunda umyalezo wokugqibela osuka kumama wekhaya. Sinike imbeko ukuba umama akakwazanga uzoma kule ndawo athethe, kodwa ubhalile okusuka entliziyweni. Myeni wam Zikhali Jojo, Jojo litshone mini langa kum, kodwa ke ndiyayazi ukuba le yintando kaThixo. Ubulixhadi lam sisiwa sivuka sobabini phantsi kweemeko zalo mhlaba umagadi ahlabayo neemeko zopolitiko ebezizamazama. Besiphathisene ngento yonke esiyenzayo, siyifemeli, sikhulisa abantwana ngendlela eyodwa, sibakhuliseleni ekuthandeni nasekuhlonipheni ilizwe lakowabo. Isifungo esasenzayo xa sasitshata sokuba sakohlulwa kukufa, ewe Zikhali, sifezekisile uThixo eso sifungo. Kwaye nam owam umzimba uyawuphumela apha emaqoqweni njengoko ndandisithathile isifungo. Lala ke ngoxolo Zikhali, uya kusoloko usezintliziyweni zethu silusapho amaxesha onke. Ndiyakuhlala ndikukhumbula, ndikuthanda, kodwa ke ngoko ndiyazi into yokokho umhlawuleli uhleli kwaye uzawusolusa ngokwasemoyeni de kukhale ixilongo phinde sidibane ivela kum your better half. Nkosikazi yakho entle unocwaka. Enkosi kakhulu. Abanye soze kuthiwe better half. Wala soze kuthiwe better half. Masibulele kakhulu, sicela uxolo bawo. Uba ngaba khona umntu ethe samnyathele konsini ibingeyonjongo bikuphongoma kwalo msebenzi sikuwo, ayingomsebenzi wokubanjwa ngabantu abancinci ngenxa yesakhono sikatata nendima idlalileyo. Abantu bebeloko becela uzothetha apha, asibanikanga thiwa lawuthetha kuba bongatshonilanga. Sicela uxolo ke ze ningaqumbi niqalekise. Xa kwenziwe kakuhle ngabantu bakwamakwethu, uba kwenziwe kakubi sithi sobabini no-program director, kuba bekunzima maxa wambi ukubamisa abanye abantu uba bangathethi. Abanye abantu bazawuthi xa behambayo bashiyeke abanye besitya, kuzawube kugwithwa, kuzawube kuperformwa by choristers ezikhoyo apha. Bawo unyawontle ukuba bendinayo indlela yoza nekomu ibe ndibohlave zakho inyawo, benoyenza loo nto ngangendlela endiziva ndibuhlungu ngayo. Ndiyakunika ngaxesha laneleyo, mandinikezele enkonzweni. Boomama basenkonzweni notata, nimphakamisa njani ubawo ubhishophu?
connected yambabi.